Honestly, this might be kind of painful, but we should put it all out on the table. And losing, I'm the one to blame it. How the fuck can I even explain it? Be like, maybe we should pray, bro. There ain't no conversation but the same. You know that I am in dancing. And they say that I am this. Yeah.
never let you go. Will you just let me invade your space? I'll take the pleasure, take it for your pain.
Da 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 da